Katika mara Uganda kata Kenya Human Rights Commission giroge moko ya bende nanoni ratiro ma Uganda okorochi gigolo wach kanyo giwacho ni okochuno ni nyaka bed kod twak machal kodma kendo giwacho ni kotenre kod teko ma jatend piny Kenya nitiere godo nitie lokruoge monyalo keto en owuon ma ok oriwo pach weche mag twak kata luongo Uganda mondo omi obed piny. Ere pache iwachne?
Aparo ni achiel gimokuongo mantiere ni twak osebedo tulosi kalo twak. Koro twagni nyaka kete in a more structured manner. Mane gima ng'iyo. Ko kete in a more structured manner, then onyalo bedo, onyalo kelo lokruok mwadwaro ni. Yeah? To nitiere adier kuom koko mosebedo, kata weche ma ji osebedo kalosi, marais osewinjo. Lakini king'iyo wach mar chikni, mar finance bill, ok inyal loke aloka gi koko. Nyaki loke gi yo ma nitiere ma masheria omiyowa, katiba mar 2010 miyowa thuolono kaka jo Kenya mondo waket petitions wa mondo wanyis rais ni mae e gima wadwaro ni mondo loki. Kamano, kukete e gima structured kamano, to winjore, tinyalo ng'i kaka onyalo bedo adopted. To kwa wewe ni koro pile en ng'anyo wago koko, ok wabiyudo gima wadwaro no. Taparo ni chin kachacha, wan gi jotelo mosebedo ka gore ni uhuru mar Kenya ni. Ta en uhuru, actually second liberation mosebedo this country. Waseneno Raila gini Orengo gi joma ng'eny mosewuok oko mosedhaw ne piny ni. To ibro yudo ni ng'eny chike gi ne dhi kata mana repeal. Repeal manitimo through parliament. Omiyo anawacho ni jobunge kata wajumbe wa kiginindi sami lungu gi mondo gitwage weche gi. Let them participate. Giriure gi jopiny bende giwinj gini pa jopiny chalo nade. Ni ka an awuon an mjumbe mar constituency makama awuok gi petition maler mondiki ma jopiny ogo kogno mawacho niya an kaka mbunge makae jopiny no wacho ni magi gik monego bed ni loko. Taparo ni kwabiro too late into the ceremony to wadhi lose. Koro wabed gini be miyowa yo mawaparo godo kaka mbele kachacha wabro loko godo paro mar piny.